Jongisisa u-0 plus y plus negative 7. Xa u-y elingana no-negative 3, u-y elingana no-0, na xa u-y elingana no-7. Masithathe ke laa ndawo yokuqala phaya apho u-y elingana no-negative 3. Ngoko le nto siyibhalile apha phezulu iza kuba ngu-0 plus negative 3. Ukhumbule kaloku ukuba ngoku ngu-y wethu ngoku plus negative 3 plus negative 7. Negative 3 plus negative 7. Ngoku u-0 plus minus nayiphi na into ayizotshintsha ubungakanani, uyakusoloko engu-0. Ngoko singangamhoyi u-0 phaya, le nto iza kuba yinto enye ngongathi uthi negative 3, negative 3 plus negative 7. Negative 3 plus negative 7. Masitshintshe umbala phaya sisebenzise lo ufanayo, plus negative 7. Singazoba umgcamanani phaya kusinika umfanekiso ngqondweni. Phofu nokuba simzobanga sesiyazi ukuba sino-3 ngaphantsi ko-0 kwaye siza kuphinda sihambe kayi-7 ukuya e-left. Sibe sihambe kathathu ukusuka ku-0. Siphinde sihambe kayi-7 ukusuka ku-3, ngoko siza kuba no-10 kwicala lase-left ka-0 okanye sino-negative 10. Okanye enye indlela yokuyicinga ke le nto kuba sizobe umgcamanani phaya. Sizobe umgcamanani phaya. Sizobe umgcamanani wethu phaya. Ngoku siqala ngo-negative 3, kuloo nto sidibanisa u-negative 7. Siqale ngo-negative 3, ubungakanani balapho kuqalwe khona, kuloo nto sidibanisa u-negative 7. Ngoko sidibanisa u-negative 7 ku-negative 3 sisiya e-left. Ithi ndizobe phaya le nto ndiyithethayo. Sidibanisa u-negative 7. Nantya u-negative 7 wethu. Negative 7. Ubuze wena, buthini ubude bale ndawo? Ubude ke bale ndawo buka-negative 7 ngu-7. Bobona bude bale ndawo sikuyo apha e-left. Obona bude baka-negative 3 ke, negative 3 ngu-3. Ngoko sesihambe kathathu ukuya e-left. Siphinde sihambe kayi-7 ukuya e-left. Ngoko siza kuhamba kayi-10 ukuya e-left. Kayi-10 ukuya e-left. Ithi siyenze ngale ndlela yenziwe ngayo ke apha le ngxaki. Ngu-10 wethu lowa. Negative 10 wethu. Le nto iyafana ngathi sithe negative 3. Mandima ke ndiphinde ndishintshe ikhala. Sithi apha negative 3, imake lekhala eyiphi na, negative 3 plus negative 7. Negative 3 plus negative 7, mandikhangele imbala ofanayo, plus negative 7. So sithe negative 3 plus negative 7 yinto ezasinika u-10 le sisiya e-left ka-0. Yimpendulo yethu lena phaya. Ngoku ukuba iimpawu ziyafana kufuneka wazi ukuba uza kuthabatha ubungakanani baloo manani. Uthi okay, ngumgama esikuhambileyo lona uphelele kwaye sikude kangakaya kusuka ku-0 sisiya e-left. Kuba yonke into ibiku-negative numbers, ngoku impendulo yethu apha u-negative 10. Ngoku makhe sijonge xa u-y elingana no-0. U-y elingana no-0. Le nto ibhaliwe apha ke kuza kuthiwa 0 plus 0 kuba u-y wethu ngoku khumbula ukuba ngu-0. Uthi 0 plus 0 plus 0, usebenzise enye umbala pha, plus negative 7. Plus negative 7. Ukhumbule ukuba xa udibanisa u-0 nakwintoni na ayizokutshintsha ubungakanani. Ngoko loo nto ilapha iya ilula kuba aba-0 abanamsebenzi. Impendulo iza kuba negative 7. Ngoku masenze le yokugqibela xa u-y engu-7. Oku kubhalwe kuza kuba ngu-0 plus 7. U-y wethu ngoku ngu-7 plus 7 plus negative 7. plus negative 7. Iindlela zokwenza oku ungathi xa udibanisa u-negative number kuyafana naxa uthabatha inani elo. Ngoko singathi le nto iyafana no-0 plus 7 minus 7. U-plus negative 7 uyafana no-minus 7. U-0 yena akanamsebenzi phaya. Loo nto iza kuba ngu-7 minus 7 okunika u-0. Enye indlela yokuyijonga ke le nto masizobe umgcamanani phaya. Sizobe umgcamanani phaya. Sithi u-0 wethu uphaya. Siqala ke phofu ku-7. Siqala ku-7 wethu phaya. Siyambeka i-7. Siyambeka i-7 e-right ka-0. Kuloo nto sidibanisa u-negative 7. Sidibanisa negative 7. Negative 7. Ngoko sihambeka i-7 ukuya e-left yale ndawo sikuyo. Ukuhamba ka-i-7 usiya e-left kukuhamba ka-i-7 usiya e-right ka-0. Ngoko le nto isibuyisela emva ku-0. Ngoko impendulo phaya ibe ngubani? Ibe ngu-0.